Makofi. Tukitoka kwa mila zetu, tukitoka kwa mila tukuja kushukuru His Excellency William Samoei Ruto. Mnaweza pigia William Samoei makofi. William Samoei Ruto waliungana na His Excellency Musalia Mudavadi na speaker wetu ambaye ni wabunge kula Kenya, Wetangula, na tukaungana tukaleta Kenya kwanza. Situko serikali.